nyuma yaho abenegihugu bamaze imisi bidoga ko impapuro z'inzira bateba cyane kuzironka. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Martin NITERETSE yaciye agendera kuri uno wa kane igenekerezo rya cenda ntwarante ikigo kijejwe imbibe no gutanga impapuro z'inzira PAFE kugira ngo yirabire ibikorwa ingene biriko biragenda. Nyuma y'urwo rugendo uwo mushikiranganji arahumuriza abarundi bose ko udutabu twose batumye hanze twabonetse ubu batanguye gukora.
Twiyumvira kugendera iki kigo kijejwe imbibe kaba ari naco kigo gikora impapuro z'inzira rese passe passeport n'izindi kugira twirabire ibikorwa kongene biriko biragenda. Murazi ko hari hamaze imisi umwidogo abenegihugu bavuga yuko amapasiporo basavye inkaratasi z'inzira basavye igoye ko bazironga. Twagiye kugira turabe ibikorwa ukungene biriko biragenda ko muribuka ko twari twavuze yuko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri izo nkaratasi zo zabonetse. Harabayemwo akabazo gatonya ntizaboneka ku gihe mugabo uno munsi nohumuriza abarundi bose kw'inkaratasi z'inzira udutabu twatumye hanze twashoboye kuboneka ubu batanguye gukora kandi ku murindi ushimishije. Ni ukuvuga ko uno munsi nasanze bariko barakorera abantu basavye bo mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze. Hariho abasavye bose hamwe abamaze kuriha twasanze bangana 11,000 hakaca haba n'abasavye amarandevu batarariha bangana hafi 40,000. Abo rero twasanze ko ishoboka ko izo nkaratasi bazibaha izo pasiporo cyane cyane ko nizo zari zabutse birashoboka ko bazibaha mu ndwiza twumvikanye ko batangwa gukora n'imiburiburi amajana 5 ku munsi kugira abari bafise imyitwarariko igabanuke. Mugabo rero twasanze kandi hari n'ikindi kibazo cy'abantu bakoresha amapasiporo. Hariho amapasiporo twasanze yarakozwe amaze imyaka 2 amaze umwaka byumvikana ko hari abasaba izo nkaratasi batazikeneye cyane.
Abasabye impapuro z'inzira bose kugeza igenekerezo rya 16 Nyakanga umushikiranganji amenyesha ko boza kuzitora kuko zakozwe.
Totera kamo ko abantu bose basavye inkaratasi z'inzira amapasiporo cyane cyane kugeza ku itariki 16 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze ko izo nkaratasi zose zakozwe zihari baze kuzitora zose zarakozwe itakozwe irahari mu akagorane n'abashobora mwereka akagorane akariko. Ikindi twasanze nuko bariko baritegura neza kugira amarandevu batanze nkabo bari bahaye isango ryo kuza kubihira ko ryo mu kwezi kwa 11 niho bari bageze cyangwa gutora izo nkaratasi twumvikanye ko bacaye kuduza umurindi wo gukora ku buryo n'ibyo banabihingirwa nabyo nyine mu ndwiza bazobaha ayandi marandevu bakure ko nk'amezi 3 cyangwa 2. Ni ukuvuga ko nk'uwari yafise randevu yo mu kwezi kwa 11 aho bari bageze uno munsi birashoboka ko iyo randevu ishoboka gucika igashika mu kwezi kwa 6 cyangwa ukwezi kw'indwi kugira tworoshe. Ibyo rero biraba abenegihugu bose si ukuvuga ngo ni ukuraba ngo bunzi bikorwa n'imashini kandi mu mitsi mu ndwiza bazotangura baronke amamesaje ubutumwa bubereka itariki babahinduriyeko. Icyo kirashoboka kandi kizovana n'umurindi wo gukora bazaba bari koko twumvikanye yuko baca bakora ijoro n'umutaga kugira abenegihugu baronke inkaratasi zabo.
Abantu bafize ubugwayi cyangwa izindi ngorane umushikiranganji amenyesha ko abo bantu bokoroherezwa n'imiburiburi mu minsi 2 bazowe baronse izo mpapuro.
Kora abantu bafite ibibazo vyihuta nk'ibibazo vy'ingwara cyangwa abanyeshuri baca ku ishuri hanze cyangwa ikindi kintu gisaba kwihuta twumvikanye ko abenegihugu babikore mu bugwaneza bandikire umuyobozi mukuru w'iki kigo komiseri general bamusigurire neza ko bafise ibintu vyihuta bijanye nivyo basabiye iyo passport kwa abantu ntibihuta cyo kimwe. Tuvuga rero ati nk'umuntu afise ikibazo cy'ubugwayi uwo muntu bamworohereze kuruta yandike amwandikire ikete ntiyandike kuri WhatsApp kandi ntiyandike kuri Facebook ntiyandike no ku zindi mbuga ngurukana bumenyi kuko benshi barayitirira komiseri general atari we bandike ikete n'intoke baze barishire ngaha anya muri sekretariya kumvikanye neza ko izo ayo makete acahe inyishu n'imiburi mu misi ibiri passport ibibonetse mugabo vyumvikane neza n'ugusigura neza igituma vyihuta nimba ari umugwayi ashaka kuja kwivuza nimba ari umunyeshuri cyangwa ikindi kintu cyose cyatuma yihuta bagishireko
umuntu wese azofatwa aje gusaba urupapuro rw'inzira atari ugwiwe uwo azofatwa nk'inkozi y'ikibi kiretse umuvyeyi aje gusabira umwana mutoya canke uwugwaye mu bitaro